Chiza, igendere man. Walk around mwihorere wirwana.
Abantu mwegereye ringi, abantu mwegereye ringi mu amahoro, amahoro. Shapitekano,
papa, papa, papa.